Tonyetɔ, nyɔnuvi dzetugbo, ya nyɔnuvi dzetugbo nɔ nane wɔm ya, ŋma dze be woakpa, edze be woakpa, ya, nudzidzɔ gã, wodzidzɔ zi ɖeka, aɖe asi ma me, anɔ medomi kɔ, nuwo le amedomi fia kɔ, ne hele woxa kɔ, ye ko wonye na ŋɔ ƒe ziã aɖe, haha gbeɖiɖitɔ ma, si tɔ ma, ama labe ke FM ye, radio station ye, egble yi ne, si tɔ ma kɔ, hanɔ ƒeƒem. Nu hã bàbá mọ̀ nyé bá alẹ́ wọ́n nyá kpọ́ hedo awu fain ta amewo mọ̀ wo suspect go amewo nana nù nyɔwo kpɔ nyɔwo ŋutsu yiwo kpɔ be ɖe ke na woe nye ŋɔ ke na woe nye ŋɔ ene mɔ meya le hawo hedze tugbea hedo awu yeye ye bohe nye ŋɔ abo nyɔnu yiwo mɔ ŋɔ ʋena nyɔnu yiwo mɔ ŋɔ ʋena ʋena vɔɖi 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 mɔ nye nyadio ne mi la do ame domi kɔ mi dzidzɔ ma elabe mi va kpɔkpɔ dome ni. Mi va kpɔkpɔ do ni ni ɖeka kiviwo mi va kpɔkpɔ do ma ni eyi ne nye ŋɔ kɔ dzagba nɔ ŋɔdzi kpɔ mega ku me fii dzi o mega ne ku me fii dzi kɔ ye ko ya do na kɔ enu ake wò ke hã amewo do ni kpo ya tato ku ɖe ɖe me nyɔnu si dze tugbe mi dzidzɔ ŋɔ nye nya me domi ɖo.